bantu bosa nbalise la ngomso bo wakhe uzobile. Bantu hanbalisele usakhe.
Mina ndizobe ibhokwe. Ndazoba nenca. Ndazoba nebridge.
Besithe ibridge yintoni? Ibhulorho.
Ibhulorho.
Yintoni intanam? Yenzelwe for ntoni ibhulorho?
For abantu badlule.
Good, yenzelwe into yoba abantu badlule. Yintoni into enophinde uyifake uyizobe kulo mzobo wakho?
Yilele ishotayo.
Yintoni leyo?
Ngumntana webhokhwe.
Ngubhabha umbhokhwe yingumntana webhokhwe. Good. Ewe likhwezi.
Mna ndizobe amanzi nengca neblorho negundukwane.
Nantoni?
Negundukwane.
Negundwane.
Gundwane. Neplasne nelanga.
Besitheka nene igundwane yintoni? Ntoni igundwane? Elazim, lizim. Besithe yintoni? Yenzani izim?
Iluma abantu.
Iluma abantu, good. Maphalo khasixele ngomzobo wakho.
Ndibhale isanti, ndabhala amanzi webridge, ndabhala ibhokhwe yomntana.
Ibhokhwe yomntana isenzani? Yenzani le bhokhwe incinci?
Ihleli.
Ihleli phi?
Ebridge.
Ihleli kwibridge? Yinto endizophinda uyizobe mntanam apha kulo mzobo wakho?
Ndiphinda ndizobe utata ubhokhwe.
Tata ubhokhwe? Oh, good ke ndoda. Mvela, uzobeni? Khasibalisele ngomzobo apho Mvela.
Izobe igongwane lasengqo. Neebhokhwe ezintathu.
Uzobe igundwana neebhokhwe ezintathu. Besitheka nene ibhokhwe itya ntoni? Good, ibhokhwe itya ingca. Ibhokhwe kanene besithe sizifumaneka phi? Zihlala phi ibhokhwe? Zihlala phi ibhokhwe? Ehlathini, zifumaneka ehlathini. Nakweyiphi enye indawo sinofumana kuzo ibhokhwe? Cinga. Indawo enengca ngoba ziyayithanda ntoni? Ingca. Good.